emrantie bi ene ma ba bi a ba ba ko school e wo Sunyani secondary school ba ji di se amanfo bi e fa ba e school sase enti ba keka ho nsem akeka nsem bebre e tietie na nanu ma hudo bebre nanso sabi sabi kana nanu mu a omo wudini enti nya de ubetimi akwa ko ya no
e bi o
aso
na mom Bese wukoda etwe mwa aka nanu na wukoda ahia yi no. Ni ameti ya ne se. FM station sahudo bi a. Omo ebi wo Sunyani na ebi nso e won kran. Ebi wo boko. Ebi wo secondary. Ebi wo takrade. Ebi wo sanquary. Emiamia hudo bebre. Ahia se se bebe frem. Na babisa. Said the engineer himself, we are here. I open Puntu, open woman, sir. Now, so as I see a better dear to war, a yes, cool, no dear. Why shall I see a woodchucha, a tunnel? Said the wolf, Winty. No, question me. Make us and Hammy and Ambua, young catcher, Banny said, Minion, who I said no. Now, Minion, teen ye. Empty as a simple. Now, some one year, may ye. Enti man who be ewo internet so oko sensitivity be omo website a bi wo ho info box bi wo ho a mia minua ya brenya odi school fo nkura ya nimu a placards bi a kire a omo kire o se Sunyani Krontihene stop selling our lands sabi sabi mprebiasa nye bi aho ode na bi de kia na nyabi botom na bididi na sabi mabrabo ankoyi anya de na nanom nyina pene so e de mama ne se ye mfa nya nwoma sua enna meto na di na be mma di akonwa ne yie enne nti me hu sa ne ma nyina na ehia se me friends and trofo na me kamen so de minnim e fa ho e de kire se mato no bi se me nto no bi Nam pesem jina hana meka. Ema sonchofu ni gana mani wiasi nina ati se. Asasia. Be eye Sunyani secondary school asasi. Ana empo nana kwa wia asasia. Ode tuho edema nana kwa ati asifuono. Asasasi ya media.
Sa.
Asasasi ya minu mebusi ya dia. Na mintonu bi. Minyi bako kupe mpo entono ye. If you say. Sabi nana kwa wia amfa nchame mkwa. Ode che busia ni nina. Ansa na metone busia eja padie bi. Ana metone bibino. Na busia ni nina enim. Na mwa kike ni sei. Na abusia fono atemusu etu ya se. Metone ben sasidi. Wabre kwa. Sasa mahon kano. Enye nokre. Na ensenye ya. Abe kano. Eye ensemwa. Sabi. Egu meni masi.
Ye.
Egu mhufi.
Sa
gwa konwa meche so no ehofi
sa
na empanimfo e kan sembi se sabi so hia obi na otia konwa so a nhwena nim na mbo hwena to nhwena nim na mbo hwena to asekyere ne se nipa bia otia konwa so no ne tuoduru kye na nim efi se na nanom a sabi batra akonwa yi a meche so yi no aye empanimfo a Bene na na man hene a eye na na bo ahen kokko na na bo futia na ka bo mu chichiri Sunyani
sa
na sabi sa na nanom ebe be di sa dwuma de to ho na mbaba be duru na me baba be Simon no me mama ne nkoso a ene na kire sa konwa mi di no mfaso anim so
ye
na mpesem gina hanne na mka kire amanfo a ewo ha nyina se ye di kane Asasi na ewo kwaware a eye twasuam fo asasi wo ho na na Sunyani manhene asasi wo ho na na jantwahene asasi wo ho na na tuntumhene asasi wo ho kantete no abakosan kire se na wi manhene afri ho a abusua ahodo a aka nyina no na omunyina twasuam fo
sa
ene nti Nani nyina ehye trosium hene nsa. Enne trosium fo nyina nim se. Tie bia kitana sase. Mintiminton and I are sent here for assassin. Mintiminton, tuntum for assassin.
Yeah.
Mintiminton and I don't try in assassin. Empo, nana quite a fear, mimi fear media communo. Sir and Sassi Wahua, I have a tona, and Yammy Namitono, Abusiani in an adjutum, now who can I deva faso. Oba quack quack could rubber say, yes, your son will be fio. Mamma, men of Natana Sassano, Addis Kaman Sanana, J. Nafaya Japadia, Namibusu Amedeo,
yeah.
Mentona Sassi. And then Tisabri, Mijinaha. Add a challenge, you know, Emma. Sunyani Secondary School, a teacher of Wa, Bear, Bako School, Iowa University, Nabet Church and Colano, Benny Momuma. Tibe beni mnyansa. Mede challenge ne mabe. Se beni mwuma, beni bibia, PTF, all students, lawyer.